Amado, mukwano wanje, enivana ushishaka kotubana.
Yeah.
Hewe mado, mukwano wanje, enivana ushishaka kotubana.
Yeah. Yeah.
Sawa, indi.
Apiga a pili.
Yeah.
Yeah.
Yakabiri. Pagiye.
Amado, mukwano wanje, enivana ushishaka kotubana.
Safi.
Hewe mado, mukwano wanje, enivana ushishaka kotubana.
Nakubali.
Sasa, Franke, tugire pose gatoi.
Sawa.
Ah, atafika na rudi.
Sawa.
Nakubali, producer.
Eh! Génération 80. Papa, iyi song ni hit irenze cyane. Nakunze kaya kahofa kongena gukora vibing anako, ilikuwa ni show ya tari sana.
Muti.
Rumva ni comeback yawe. Bro, kabisa antuka ibaye favorite ni ndirimbo yanje ya mbere novise yiwawe mugabo nakunze ukuntu nyene ifite aka vibe kameze neza Franck Generation 80.
Yes, muzee.
Biko aye. Kume ngo ujengea mu mode papa.
Niwenda kora muhungu.
Turi vendredi dakeneye ko binjira muri mode meze fresh sana.
Nza kujya muri mode bien ariko mejeje.
Kabisa.
Nsi ya mpambo mengiri show
era. Muzee utagiye muri vibe.
Mano washushe.
Eh wa ntomba ne cyane. Funk miss yose aruko nanguye nyene hangout miss yose vendredi. Ndafisa kanu na mangyo nanga kugira nyene kiganiro gitangure neza. Ndafisa kanu kaka novera cyangwa kitaka novera gatuma show yanjye tangura meze fresh. Sasa rero ikuntu two bigenza we cyidinga ngano. Je suis recording. Je suis recording. Je suis
recording.
Yeah, hey, what's good, family? J'espère que vous allez bien. Moi, de ma part, il y a une année pour Rishi Sana. Il y a Friday, il y a Egoa, il y a Vendredi, il y a Vibinga, il y a Friday, il y a Pop. It's all about hanging out. Kabos for real, that's my name. We're moving the joy with China. Kuira Yuko, Nakuza Namumba, Nakuza Mbona, my video, Iwe, Nakuza Munda, my hit song, Iwe. Right now, I want to chill with him. Mukigani Rocha Hangout. Kobi Korakose, Kura subscribe, Hama, Ukirabe Chosogira, Ugiri behavior. We must ni hang out na Gatore Franck Orly Joseph Amadina ya stay changa Amadina ya kadi ya mi c'est Franck Generation 80 ni Franck Generation 80 ya vote mon gars quoi 1988 avukira mungagara quartier 3 abano mungagara amaboko ejo tubenyane yeah ni Franck Generation 80 ene ya tangwe kurimba mugwi wa Generation 80 hari mwaka wa 2013 pas après avuga ati rekandiri mendi solo artist atangura muri 2014 aho yagiye asohora ma hit song mesha tandukanye before yuko ndakubwira indirimbo zya ma titre yazo reka ndakubwira ko Franck Generation 80 numu licencié muri mu gisata cha droit amategeko arayazi cyane rwose le Franck Generation 80 yasohoye hit song aririmba ati numubandi bakobwa mbe mukundi kiwe muzaza ko tubwiriza abakobwa bakunda Franck Generation 83 mwumbiza for the first time undirimbo yitwa Mina furai sana nikikaona akiri muto moto lakini sindabona taira cyari jengene yeah ni Franck Generation 80 yakoze indirimbo kuri kakanyoni ari kumwe nayo ya Jama and right now afite indirimbo shasha iruko gusohoka ikumwe na Kingorongoro indirimbo yitwa sorry je suis là so guys tujyohegwe na Franck Generation urumukumbuye nanjye nda mukumbuye mu kiganiro Frank hala 5 Umesikia hii vibe?
Eh, ni moto emisio yako, matisi nda ya meze bian vremari.
Yeah, hii intro na vudi wino jisha ni bitanduka. Sinzu kwa utugiri wino na nivagie kufuga mwari intro wano wimengi. Wukidondora gute kubanu. Apa yu muziki, utugire indi introduction. Wukidondori kubanu wako kulikia na kwana wako wana.
Na kimi wibagiye vremari wa vudi gusa. Jenda kunda kongira huko. Apa yu muziki mwana fisa vipribe.
Kabisa.
Mwene nga wandi ya pamba na iwa. Kutegita hapa na hapa.
Ugumotigita tu.
Ego vrema na kasha. Nisinga hiki nwa
chini. Hapa yu muziki Franck. Watukidu wadula Franck mwana mete guti. Ega jida kuziki ya gie. Mganda kine kuminya Franck mete guti. Franck ajoyo wabari muri mwuti mete guti.
Je wana jidu mwana hali simple sana.
Eee.
Sana. Mwana sanzuge sana. Mwana kundana. Sinigeze mindula wagenzi. Kupa. Wagenzi nani fise kupa. ntatangura kuririmba bo ku ishuri no kwagumanya primaire
akarere ni kajya nyene
kandi nyene sishima umuntu ntine naguza siminduka sinaciye mpeba gusenga gukubera
urabaye umustare hajyanye yo wana urana abajama travisa abagenzi iyo tubahaye umugongo barafise ibindi bintu batuvuga ko Franck bibaza ko ari nica ikintu abantu akunda kuvuga ko iyo udahari
bon kenshi abantu ikintu munze kumva akunda kuvuga ngo ubya mujama ngo ngo arazi kuririmba ngo ari vetenza sana nanje ngaca ntwenga ndiko ndabyumva yabantu bakora ari interi mu ndatwera uko ni babazi ikiri inyuma
impamvu
ukuntu umva ntiyo bashikira bose nk'abantu baruguru ntiyo bashikira ngo wetpick ukuntu bigoye ukuntu gukora umuziki ubizimbye
kabisa
ukuntu kwanza bisaba umwanya wo guheba ibintu byose wari urimo by'ubuzima bwawe ukaca bikonsentra mu muziki umva ni ibintu too much umva ibyo ni byo bakunda kuvuga kuko ntange se zindi mbije neza ko sinzi nk'abandi baba bambona
warinjiye mu muziki ku ndirimbo kale katoto mugabo kimwe mu kintu nshaka kumenya Franck amahera yawe ya mbere wakuye mu muziki yaranga fukata kanaga kwashi kanje ka mbere ngoze ko mu muziki
kangerageze kwibuka umunsi amahera ya mbere nabona arafashe make
oya uko niko yose mbwa amafaranga wahawe n'umuziki uvuga rya mbere uvuga kumba ndaronse bikeye mu muziki yaranga
yari bon yari kamesi yo kuri independent
yeah
icyo gihe ni kera 2013
kabisa
ibyo on 2013 bari ya amahera ashika nko kuri
700,000 2013 wala yaronse ze
icyo gihe rero kubera icyo gihe
Yeah,
chugihe. Ibintu by'imiziki ngaha ari byari bisigaye bimeze ukuntu.
Kugira
ikintu cyose utegeza gukora. Kora nana je nashikiye muri monde y'abantu bakuze. Umuziki wanje byasaba kuvuzwa mama piano, hazi umuntu avuza gitara. Sino nari yisangije. Kandi na cye nkora clip z'ibintu
n'ibindi. Muri aya mafaranga nyene.
Muri aya mafaranga cyane akora ni indirimbo twa kwika kanyene nayo ya. Twirirwa muri studio cyo gitwarara twumva twaraya konsoma.
Imagine.
Shopping,
shopping.
Kandi nanje nubwambira ntangiye gukora ku mahera menshi nk'ayo ubone nategereza gucangira ibintu ntari bwabone.
Ego.
Franck ukota imodoka, nanje ni kumuduga. Isohoka hano naho nanje, icyo gihe hari harabi toxic.
Toxic.
Baba b'isohoka. Umva birumvikana
ku birumvikana, birumvikana.
Nshya gukora amafuri ntari bwakora.
Cyane rwose. Hagiye ubustare kubwa batangwe kubona ryo ariko utangwe kuba umustare. Hama wewe n'icyo kintu cyabikoreka ngo eh hano mina aza kuba stare sasa.
Igihe. Igihe je nari ku ishuri umwigisha agomba yigisha abanza arambwira ngo bibana kubera wowe twabonye yuko iyi ndirimbo yawe kuva isohotse
yari indirimbo ya
mukundiki abanyeshuri ntibari kubaragira neza turasabye wowe ubanza ufate ijambo wabwire ati mutekane twige hama twige ni cyo kintu cya mbere cyangwa
umwe mwigisha akubwira ati umviriza
banza wabwire kubera twabonye yuko uri kurasamaza abanyeshuri b'abana
imagine uratangura kubona ati ndatangwe kujya hits rero ubustare bwa guhaye ikiga Franck
je anene kintu shima gushikura munsi kumenyana n'abantu kadazanye n'abantu n'abagenzi je babaje no tungana n'abantu abagenzi banje benshi n'abantu bakuze
kabisa
ndagenda no na respect byarampaye abagenzi respect tumwe kindi kiye byarampaye kwiga ku cyubwenge kandi kuko hari gihe iyo ntaja mu busitani ariko kuguma ndi gipeti gifyina muhira
hajya wakuze gute wakuze muhira bagufata gute ka Franck wakuze muri
je sinobesha ngo nakuri mu buzima ngo bwiza cyangwa ngo bubi mu buzima bwari mu wayene ubuzima nyine nk'abandi ba jeune umuhungu yiga iki wa muhungu wa papa na mama ha papa yapfuye mu wowe muri 2000 na mama mama ibana nje umuntu wangu so umuntu wanje bana
ameze nkanje na mimire
tuko yi mama yarambaye hafi sinigeze ndamuhinduka sinovuga ngo ni babantu basoye amahitso ngo bacha baratwaza amadaba ko bagira iki nagumye kwa kundi nyene gusa ubu stareje ikintu cya mbere je mbona cubaca bwampaye nuko nabonye yuko abantu bashaka kubaho babishijwe abantu bandi muri societe bashaka kubeshwaho bashaka kubeshwaho n'ibintu wowe ushaka kuba uvuga nk'umprofete du monde ibintu nk'ibyo kandi ni icyubahiro abantu bashobora kuririmba uri umwana indirimbo iryoshe sinzi nk'abandi bambere baramatswe ibona abandi baratisi ukaririmba indirimbo uri umuntu w'umujene ariko abantu bakuze cyane bakayikunda ku buryo ushitsa umwengo bakagwicisha umuntu bakuze kandi bari kuja kucyarana
n'abana. Imagine juste kwira indirimbo yawe.
Eh guce cyo no ba nkundira mi. Kwanza abartiste bose antuki cyo kintu ndibaza abantu bazo kibona.
Kabisa. Rediga Franck G80 nakumenyeje, je nakumenye ico gena ari mu petit niga nka secondaire uko nyi nyitanguruza 7e. Ndakumenye biciye kuri kale katoto sivyo ico gihe umuziki warushushe waruryoshe wumva Franck asoye hits yo yagasohora hits urumva ibintu nk'ibyo harabamo akantu nyene kameze neza mugabo before yuko twinjira kuri kale katoto acha basi tupige ka freestyle ka fresh kale katoto ujya ndirimo narayikunda
eh gye barundi barayikunze
sana
ni yari ni iwanje
yari ya DJ Pro rekumena mkombozi sivyo tunde basi na ka verse kae.
Mina furahi sana nikikaona kala pita kale katoto. Kwa wali isema mutu mwenye takafata adafungwa kale katoto.
Kale katoto. Oh, oh.
Yarshive ata.
Aka katoto katoto.
Niamini macho yangu.
Kadogo kadogo. Kanamisa moyo wangu.
Niakera sana.
Kabisa. Hariho imigenderanire myiza entre mwebwe n'abartiste batandukanye sivyo. Bro, da kenye mwire. Ijya periode muri mega artiste mwarimo banye gute. Tarwi meze gute, vibe yari meze gute. Nicaye kino kikukumbuza bijya bihe.
Bon, bijya bihe. Bijya bihe kwa hari yari ntango. Sinzi ko mwari bwabone hari hari bafizo, baloriro. Kwa yari ntango. Twari ntavyo kuvuga ngo hari hunga wa superstar. Aba superstar ari nkababi.
Yeah.
Niwo wavumva kajugumi bavatira nakaja hano. Kwera yari ntango umuntu wese ari karatora ndera hana kuri dina giye nga mu Burundi. Twakundana sana. Nti washobora gutelefona umuntu ngo ingodu ngo umvirize mind yanje ama tumva icyo umfashe ngo atebe cyangwa kubwire ati ngo ah ngo ngo bana nta hitso ngo fise muri no mise. Ngo nico gituma ngo ngo kurimbana nawe. Ivyo ni byari bihaye
kabisa.
Kandi cengerageje kuraba wamwe ngo ndaba intellectuel ku ubunye hashobora kuza umuntu avunduriza gaca kwita hitso kandi kandi murayikunda kandi muramu
ugomba mutayipenda
kia gi mu mwa haja mu nubwenge ukuntu sinzi ugerageje kumviza n'imiti
ni ndirimbo kumiba yanditse
ni ndirimbo zasohoka yari ndirimbo ifise mind
kabisa ni vya ibiye bigukumbuza ni za moment uvuga ati ah naje bya bya kabisa ndabikumbura
je vraiment kia gi narabizungurutse urundi boss
imagine
na umuntu yavukiye Bujumbura antukano narinzi hari ruguru kwa papa na mama mugabo twagiye twiri bato sinuvuga ko nametrize mugabo narashobye kuzunguruka uhereye muri sud za makamba
bose
ndacomoka za bururi ndanza ndasubira ndaduga na za mwaro
ndamatswe
kugira ama concert n'ubunye abantu benshi banyandikira ku ma social Facebook cyane cyane ku mapaje yanje n'abantu usanga abaruguru twahukumbuye twashaka ibintu bintu
bya gishasha iki Franck, igandirimbo yatumye tukumenya deep inside turamenya ati Franck afite ingabirano ingana nguca Franck n'umuntu afite talent akwiriye support akwiriye gushyirwa ku indi step n'indirimbo yitwa mbe mu kondiki. First of all, before you go to Germany mbe mu kondiki na kanovera kayo igandirimbo yagufashe igihe kingana gute kuri yandike igandirimbo yandi turi mu moment ya mete gute igandirimbo ikwibutsa iki bro niko na ma question mengi sana mugare ka
yo question mbajije neza guteba kuko
yeah.
Igandirimbo je nasanze Amelia ko the beat ni twari ku
yeah
ofe twari ku twari ku kwa za masegonde umva hari yacinga mwaka dujeje tundi ka university Jena sa dumba twazindukira kwa mi po aho na mara masi twari baro na mira atugira imiziki kwa gusa ndazinduka sanga ibeat irikira vuga gukya anya sharambira Franck umva gute indirimbo umwe ngo ni style ya kajwiki wa ndumviriza 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 ndasoka hanze ndategura ro ndategura ro friend ndayishiramo
kujya nyene
nabiteguriye kuri studio ndayishiramo bon Prince il fait comme il dit Prince nakuba numva igi histoire nyene chandagira kujya uwo menya yuko ntegeze nandika ku papuro
cyakwe byari nabi mbe mu kundiki official nayo wigeze
nagize freestyle mu nyuma ndagaruka ndagira collection rero ndi pose mbona abanje kugira freestyle ibintu bida bitajanye byinshi ngabo context imwe sujet imwe chandagaruka ndagira ndabikosora rero neza o propre bimo narime
soin
bimeze bien
yeah
ndirimbo byafashe umunsi umwe Mugagusa ugiri soke niyo histoire.
Nipe story papa, nipe story.
Yatwengeje sana.
Nipe
je indirimbo sinayikoze umunsu umwe irahera. Amiri bon, je amiri ngira seore asugutwi. Afite re musicale. Arayumviza. Franck ndirimeze bien ça ça oui, ndaguye mitwe. Yitwari ku maradio bonesha. Bitwari ku
hari bezigishube
hari narema narema na nindi kwa ahantu hakora umujournaliste yitwa Rafani
salama
salama
yeah
hewe niho ubunye bari ndabavuga yuko umu manager ari ayo yaserutse ari ubahave
kabisa
general mu petit no swaga no
no style
no nini talento
eh
nabi se tarayo nyene mugabo yana no swaga no franga
crise za tare
ni sura isani umuntu mengo na umuntu kwa dasa no musabe abasani je nta cinda abaza abasani basagutse
abasani
basagutse je ndayitwara kwira de ya mbere ofete bara yaki iyo iradi yari hawe nta yumvuga yari imwe
eh
cyo gi yari hawe sana kuba jene zari zibiri abana ziharawe sana kuba jene en tout cas umujournaliste abajournaliste bari babiri kandi babiri cyangwa batatu ngamwe yubujumbura bashushe umva yavuze ikintu navuga ati duhurire aha kanaka
haca mu nzu
ndayitwara bombara yaki bari bamaze kumenya kwera team yitwa generation katuva mugabo ubu nari njeje nyene generation katuva naho twari batatu byari bise poa kuko hariho twari batatu umva umwaserutse tuserutse twese wacu mangwa ibintu bise poa muganje ndumwe nta poa byari bifise
nabishaje
na management nari bifise amiri nta bintu bya management twari byapanga ico gihe amiri ariko yikoranira na sadbi ama project bari mico bon je ndeko na kumaradi eh kwanza nkironka nayo ariyo aba artist nga mu Burundi bari bafite studio hajya muri ville muri centre ville gastique studio y'imiziki cyanda yitufata ndagenda nda umva kero ronse ndirimbo yitwara no sari baf kugira umvirize kera twavyita ngo poa Mukango gifyina ngo poa ngo tuzaga cyamateka ndayitwara kuri just studio kandi kuramo aba pro bampano
umbe ko bise poa
ico kiro nta iyo nkuru nta nigeze ndamuteramira yari gutwenga gahe hewe ndagenda baranyakira ubusi wa mpeto mu cyase katuve waso indirimbo ye wenyene ntirasoka ariko nayikoze mukundi kiyo ndayitwara barayumviriza barayivuza bayivuga ije rimwe gusa bacambira ngo dog ngo yindirimo ngo ifisinduru ya tari ngirarangira birasatira ngo subirayo hakirika bayiguhindurira ngo ayigusubiriremo
na wifeze
eh ngirashisha bavuze ngira yindirimo ngira bishe abantu nibo asha ngo yo babihi
mukundikira bishe
uravyumva aho oje umva bisumuceche dafata cyase subira gute kwa miri ko fusakazi kenshi honye ne yanshishirije mu arankora umuziki nza gusubira yo gute nza gukunda ndababara umunsi natwe kwidroga ahubwo ndagenda sinacye nsubira kwa miri canagenda kuri batanda po ngoma ndabibihita eba ndababara kandi rero bana batipe bari gucata abo basani nabari bamaze ibisi bakora imiziki harawe
kabisa
umva bankuri
yeah
sindi rero ukuntu agatima kaje nimba ari imana nimba ari igiki canavuga ati reka nsubireyo usanga bihenze kuri batayihaye umwanya bayumvirize kuko je narumva ko ari indirimbo iryoshe ntibaza guhende ngo ikintu cyiwabo n'ucumba ari ikintu cyiwabo ushobora kumvuga ngo atuye no muti ukiva muri sidi bavuga ati ingoma kama barashobora kuyifise ndi buto bakayibana tunibuke mugabo ari ikintu kizatura cumba hewe sinzi ukuntu umutima wa jeti reka nsubireyo ntume ndababesha yuko yayinkoreye bandemeshe basi na gato uko nyine niko byagenze ndasubirayo muri iyo sitidiyo ndabira mu nyumvirize ya mpinduriye haciye nk'amasaha abiri barayumviriza rimwe barasubiza mu bwa kabiri ngo ivisa sa ni bon aho sinari bwaje ku iradiyo umva nari natinye kuja ku iradiyo batahama amakonseri swata nzubwira mira yisubiriremo aron terme iki bacambwira ati ngo ubu rero ni bon bavuze ngo yayigukoreye neza je rero aho mu mutima umva yo bekiri yagumyemwe navuga ati banana umva sinigeze mpinduza ikintu sinigeze mpinduza ikintu ariko wambwiye uko indirimbo imeze neza mana yanjye ndanuma ndabanduka kuri CCB ndayitanga bon na poivre ma ya biri bayivuza cyane yari kiri audio ku maradi ndayitanga ntibayivugije bon mugaje nazindukira kwa miringo mankori yindi miziki bon idafata umva Jali mwa fat no. Mungia
bosti.
Mungu na makuru yiki.
Mungia bosti ra wuku yeye.
Unkwa Elvis ma pose la mu.
Eh.
Ni na nyambi.
Ma pose.
Ma pose.
No yego esti. Mungara mwa
kanoti. Mungu kope na o. Vanu zine vama ambita vati pe utwa Jimmy J wa Atlas wa Kiso.
Yeah.
Akura u akura muri galeri
mwa. Kabisa. Indirimbo kiraba hit.
Bon,
yandirimbo
hit. Yandirimbo vraiment y'urofa vraiment. Nana. Twakoreye ahantu hamwe.
Hamwe muri casino.
Muri casino ni kuri kakanyoni.
Kuri kakanyoni, okay.
Hewe.
Eh.
Turayikora ntiyatebeje.
Mm.
Acara impa dans une semaine. Dans une semaine hariho emission ikunda kuba yitwa African Show.
Okay, kuri
RTNB vyari bigoyemo.
Eh.
RTNB vyasaba audience ibintu birebire. Kuri miraka harije ya nta mwanya yarafise yafise akazi kenshi kandi ukiri mushasha ntivyakorera
ko
bashoka bakwakira ngo kore kiganiro arame kiganiro he indirimbo nishitse abantu ntibayibora je ni bazaye ko byo byatanguye uwo munsi kuri iyo emission iyo emission yarabaye bukeye abantu batangura ku telefone barondira nta telefone ari mfise barondira umuntu ukuntu bontora mbona abantu batakunda ndera iki management na life cyara amashase y'Imana umuntu yafasha yari Amiri twaramana sinari bakore ngo urukurikirane ngo album iki yakarimbo kamwe
yeah
aho na hejeje ishuri muri gya essence y'ukurindira iki n'iki
university n'ivyo
reka vyara rasu mwaka wa mbere
oh yeah kubera
6 zakaja aba ama telefone iki daja muindi mire ntarinka
bisa
ndaronka na kawad kuri Bonesha FM ka revelation de l'année
yari
aba David Carmen
yeah
since ku vyibuka
yeah
hewe nyene bica bitangurira onya DJ Proj asanga kwa Mira asanga indirimbira rawe turakorana
njya yindi
cyabira
birasara
ndasira ndagira kuri kakanyoni birasara ndagira ama audio baguma ba bara supportinga
barundi.
Chef le mabarundi sinigira ndabidogira. Santi sa.
Support urayironga.
Mushiko no munsi. Je nasko nshaka gusora indirimbo. Ntacha mbona direct abafana banje bashika nka 3k.
Akajwika we.
3k
melodia ukuno ririmba
baracyari. 3k ni ibintu bikomeye. 3k nko muri 30 minutes. Ni ibintu bikomeye kuko biba bikoretse ku fisa abantu ibihumbi bingahe. Bama bari tayari guca.
Voilà.
Eh birakomeye.
Basi twende mire kwanzie basi.
Zinga
ti chorigora mujisho rimwe kabiri chorimena unyibutse gute ko ari waranyese kukurikia matara iwanje ni habona none waronse cho wakiyurontera be mukop keeps in the wiki uteke munda oya twarutamena
ye urumva rero bica bigenda uko onya
urumva yuko ari histoire atari noya bika kanyoni twabonye hitting amugabo ritumenye ama challenges wo waciyemo ngoma tunayona kama ni hit mugabo kame mugapata abantu bakunda ni kare karo free papo sini bani karo free
kafe sagutuma kuri kakanyoni
igo mukundiki
ndagusaha byumbire cyabitumye jemkiri mpamvu wamindutse Mgiru buhinga ubuye Chenari fise Mishuka Nibito subire kunshikira Nukubandi bakoka mbe mukundiki
Manapenda nini
matadazi? Mbe mukundiki
Mukundiki
Mbe mukundiki
Mbe mukundiki
Mbe mukundiki
Yeah, Franck, reka tuve kuri yo history ya past mugabo Reka ngaruke kuri chaki na banogunda kuidogira Kwa yiki Franck tutamubona Franck ari mubiki Frank yakemo ibazo byayi waratubwiye ati ni shure gwishure turabitahura sivyo mugabo turafise nabandi artiste baririmba bakora bari babiga baririmba ibintu nkivyo Frank nimba atari banga ni cyake kintu cagufata tukwita kinebwe tukwita ikiga mu muziki tukwita gutitwawe ku muziki tuvyite gute ga Frank
bon ubunye sinzi nashaka gusubira inyuma gato
yeah
igya industry ya kera ni yusyo kimwe industry y'ubu kera ari monde ya audio channel
yeah.
Uri muri monde ya video
kabisa
ni sindikine bwo ko ngaha hanye ahani kwa mire
yeah
haskari studio nyinshi ariyo kuri bantu boy
yeah
ariyo kwa
koli
ariyo kwa twik
ariyo
abo bose nabantu
twa
turi kumwe muri
yeah
antuka nibonzima naho nori hanti bonzima cyane na presque nabantu bamba fise imizika abantu je rero hakunkora ikintu kiri nyuma y'ivyabandi manda kireka nkateba gato nkabanza kwipanga hano nakuri kintu kiri kugwego rwabanze sindikinebwe na gato sindirimbo zirashobora kuba zirenga onye ni album ndiko ndakora ndiko ndaselectiona muzo nakoze sélectionne là suis la mon chila mon mon muri muri via présent via wa jeune bahara et abantu bakuze nkaraba nasubira mu mugani ibintu nakoze
kabisa
jerero ingorane gahanene ngo manivugire kandi ndavugira abandi artiste ni bahora batinya kubivuga en fait urabona video iri hajya ni ushaka kwiyumvira ubu video none wewe kakabose nangaye
girage zo make ari make ringa 2 millions
iyo ni video isanzwe
isanzwe ngaho
bon none isanzwe je nk'indirimbo ndirimba ndirimba indirimbo Jean
Dipse histoire
cool. Ni Jean Haga film. Bisaba
budget
réalisateur. Afisu gang. Haya John nous monne John mona John là. Urazi kuntaruha.
Méditation.
Ubonye Landries. Urazi kuntaruha.
Imagine.
Ayo demi yuvuze OK. Uri ni mesh, ni mesh ari kukuri je ndumuri n'ivyo ni make. Ni bintu bisaba yuko ufisa abantu gufata mugongo ni nka kampu n'abantu. Bavyumvamo kandi bari pre ku sacrifice amahera kugira bategura yandi menshi muri kazoni.
Franck warabute support.
Je vraiment ngerageje kuvuga. Ni ibintu by'abajama. Nkuko twe tuje na kabuzi tugapanga idiri turi batanu. Dukotiza ya naye 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 Franck akora indirimbo. Nanje ngashira mu bugi bwanje buke. Je mba obligé gukora fucking job imwe abantu bashaka gusuzugura kugira.
Uronka kanoti kwa.
Ndonke ukuntu nja muri city. Ndonke ukuntu nja gukora iyo clip. Je nka clip je nk'indirimbo ushaka gukora hari giye mpora niyumvira kuja kwikorera handi hantu ngaho kwera uburyo kandi je shaka gukora indirimbo iri munsi iri munsi y'indirimbo nziza ya sabi zishaka guteza isono Burundi shaka ku Burundi bavuga ngo hasi hasi urya audio yari iryoshe ngo ariko ngo clip muri wapi oya shaka tugende ku rwego rw'abandi gute dakora clip nk'izo mu Rwanda cyo gituma mpora nteba je ndafite ibikorwa ndiko ndakora bientôt bizogenda neza
ari
kurasenga mvuga ati bizogenda bien
bishitse Franck ataro siyo support bisigura yuko bizoshikana mu zibuka buhagarika
ni vya bindi usanga umuntu asaba akazi kikamo ku mwaka
Tumo supporting Franck Generation 80 ala kene support yanyo nimbuzi kushaka kugira icyo tereye muri carrière yiwe the time is now tumo supporting sana 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 en tout cas yabivuze si byo turashaka support yanyo Franck kugira turangize neza time yacu focus ubira kujya kuri recording bandage nga shosho yeah nela domata kubgiye iki mu buzima bwawe
chano mugenzi wanjye sana twamenyanye muri kiya gihe nyene aho twaramaze nka 3 ans atabintu ari umugenzi vise w'umukobwa ari proche
ni la demande mucye murajya mu rukundo
mu kisino bon ego mugabo ukiri muto ntura decide ibyo burimo
yeah mu mushaka
nyaki je sinzi kuno vyita mugabo nje ni waza ko ari umugenzi bwa cyane hari umuntu mu wamagenzi cyane ku buryo usanga umwe mwakunda
kabisa
muri 2013 ari imyaka yacu ubutumwa
muri 2013 nakunda muri 2013 nani la demande
2013 2014 ibintu nk'ibyo
Hey, did I moment mu mwana cyi mu na nela de mat uvuga ati eh baragenzi boro ko yuko biri kose ndazikumbura sometimes
ni byinshi n'abyo no mara kuvuga en tout cas sibyo ahanini turi muri industry ibyo ni vip yanje nzo bigutera inkuru tutari kuri kamera
oh ngo kandi atugiye ko vip privé udashaka kwishira abona
sinda nabikunda bijanye n'ukuntu
Franck reka nica ikintu kwizeza wa mona gufana urizera ko ugiye kugarukana abafan bawe neza neza wakore ku mutima nk'injya myaka yabijya biye uzuca mu nzira izahe eske urizahe wey witeze gukora kugira ugarukane ka kanovera kaba abafana bawe bagarukane kandi muri mu bikorwa byawe
je turakomunikana sana n'abafana ndabakirira groupe yanjye ukuntu si ibintu byataye je en tout cas izina ndashimira imana n'abahanzi mu Burundi n'igihe naho ntembera nka jano ariko abera amakaraoke hari kwabera ibiteramo bakambona cyangwa bakampamagara indi mbere y'abantu bantu baragiyego je ndabemereye uko ndi ko nkora album byanto ndi ko ndakosora babonye ibyo basanze ngo nabize nakayasha nasiye kwihanagura
yo
tunda kora album byanto zizosohoka na ma audio ashika 9 na bonus imwe na ma clip abiri niyo bishaka kuba biri tayari izindi ndi ko ndazikora pole pole
ama piano tuzoyumva muri album yawe
ashaka kaje. En tout cas nagerageje kwibaza aba jeune
abakuze
abakizwa aba party. Nagize ndakora kwa hantu hose abantu bakenye z'aba VIP z'abantu bashushe baserekwe z'abana baruguru nashizemo na traditionnel kwa sababu kibagira kwera Jesse Chapo wa muri rimbyi. Bon. Umwanya cyashaka kuba umuririmbyi je mu gutangwa kuri imana kunze ba kidumu ni kugira abantu batigira bazima ba fizo baguma afite imiziki cyashaka kuri mu muntu nk'umuntu nka
kujya ngene
cyashaka basi niyo nagenda cyangwa niyo nasaze indirimbo zanjye bazuzirimbe muri karaoke
cyane gose ni tworangiza hangout tutagize akantu bita freestyle kuri ka kanyoni featuring Yoya. Ile ngoma ni kali.
Asante sana.
Jenda kufashe verse ya Yoya.
Eh.
Wewe basi tangura basi. Je wemfite umukunzi wanje kubera gahunda z'amashure yagiye kwiga mu mahanga none na contact wemfise icyo nzije wenda ziwabo gize ngo nanditsi baruwa nari twari wabo bakarisoma bakaritabura ngo ndamuhubya nanditsi rindi bundi busha ndarirungikane mu jama wanje kumbe nawe nyene naramukunda kumbe nawe haramushaka None jewe numende ndirirende kona grafrere wiwe yavutse kwazo nkubita subiye kumboni wabo njanyi vya makete zo gutuma kuri kakanyoni abono gutumye ko bose baragukunda baragushaka zo gutuma kuri kakanyoni kuri kakanyoni kuri kakanyoni
tele Tene, nisaidie, ya babisho boka Konguru kanga kusangayo Noza nga kubona Tukicharana, tukavugana Ya bisi churikwa Umwe wasaga churikiri wiwe No kwa mana churika Nga churikira yuberere ye Heregana mandota Turikumwe andi Tuvugana vya bindi tereke ivyukubana kwacu mugatondo nkikangura ngakurondera ngakura katangura kwiyumvira nimbe gusuka rukajyari wewe nzo gutumaho
asantana
asantana
Nicheki habina skana mifurai papa je kama vile tubakiane tu mugabo ngira ico yobgiye abakora dukurikirana nicheki dukiri ku mutsimo shago sharinga nabo muri hangout uyu munsi nakaye kantu ngene ushobora kugira wa muntu agusupporting since day one
bon ahanini bunye mu kintu umunamiriza abantu no kuja kuri kwasabone kuri Chanel yanje kuri Chanel yanje irafite ukuri itanga utuntu duke
kabisa
nato bitera mu byo bibiri kubiraba
yeah
Please, she's a quacan, Mukakaraba. Please, Mukara Muri, when she priests in the Hakanuka Katoya. Natalie Bitaraba, even if that time Gilavizo, that time in my album engineer, so
Cabis.
Egum Grisa Bonen, it was found, General Sekatovaku YouTube,
yeah.
Instagram, Nukonene Sabone Egonibs, Hama, Zemura Pataja, Kuakun, who is Gui, Kunza Karibi in Bukagira. Partage and get out. If you tell him, be Hama, you tell him, be a coat, get what I'm going to get a tabby hero. Check it to Monash and ask you by Hiro Coco, and I've been more studio. I've seen the Mukri to be Chama Karim in the Rimbo, Minotach me Ukawona, the boss of Guy May.
Yeah,
if I get a
courage,
generation, Shasha of Samahigu, man, she backwards even of Zoros. Quite get quality
Tanguini
Ama kwenda kuri kusesebe.
Imagine.
Chiki tuma generasi yubu unye wafisa mashansi. Miroloshe kuvuma antuka.
Yenda kushimile Franck, nikwambie merci sana. Mwosi na kyuwe sana kuchilinga nawe wendisiwe sata yuko. Baba fani wabwe kuvakia gihe. Maribifuza kumva kajamba kabwe kuri Franck ya wabwe yuko wafise album ilimu kusoka. Ito wafise dirimbo 9. Hamwe na body striking ndirimbo zo bisana ma videos abiri arakeneye support yanyu mufasha bwanyu Instagram ukoresha izina ryahe
Franck G80
Facebook
ni Franck G na 80
na 80 na Facebook hose nuko nyene tumusange yo tumutexting tumubwira ati bro mira gutumya ka $100 abantu muri hanze vraiment mwagiye kuva long time eforo tumusupporting yaturirimbiye twagize ibi bimeze neza harageze ko ndamureka asuye muri studio jemba ndange ndyohegwa wewe nakondura za kwikabisha suko none ndagushimira wowe kuri iki kintu kiganiro ndakubwire merci beaucoup bandanye supportinga hangout ndakubwire yuko ibintu bimeze fresh sana Franck before you go hangout yera tuja kurya kamera ya hariya twagira gatatu pop 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 hangout tunakwenda pop 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 hangout tunapiga hapa pop 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 hangout